When it's your portion, that for the last time, hey. Ngiyakhaluba nomuntu ngawe, ngiyakhaluthanda ngawe, ngicela ukuba nawe, kuyeva sithandwa sami mina. Ngiyakhaluba nomuntu ngawe, ngiyakhaluthanda ngawe, ngicela ukuba nawe, kuyeva sithandwa sami. Noma bethini ngawe, you my number one, babe. Ngabona ngikhuluma kakhulu, ngiyakhuluba nomuntu ofana nawe. Ngabona ngikhayisa kakhulu, ngiyakhuluba nomuntu ofana nawe. Uyingelosi yami, wena sithandwa sami, and ungumuntu wami. Ngikhuluba nomuntu onjengawe, ngelosi yami. When us stand was up, ulu bambu lwami, and I swear to God she deserves whatever. Whatever she wants, whatever she needs, and she deserves better. Angithi mama uyazi ngithanda mina noma ngena paper. Akakhathali umuntu ngithanda mina noma ngena lutho. Namakhathali kuleva ngifuna uthando lwakhe kuphela ngoba ngiyamthanda. Naye futhi uyangithanda. Thina sobabini siyathandana. Naye futhi uyangithanda. Thina sobabini siyathanda. Gonna buy God day. Amen. Yeah. Amen.